madame Mondi ndira gatunga acungira nikorere.
Nta kibazo ariko nyaruko urabona amasara
bi. Okay, murakoze. Oh yeah, ani microfinance hope found Burundi. Umva niyo ngira verse maya yakone iwanje.
Ah, okay.
Eh. Aba nkuri baradufata neza. Ni imodo kumenya ko nayo kuyeho.
Teha kubesha.
Yego.
Cyagenze gute?
Basha, akadiri baduhaye twacye tugura imodoka kandi ubutubira duweze kuyikwiriya.
Muri microfinance baratanga ideni.
Yoho. Na ko nufise
yo. Oh yeah, sinabimenyesha.
Waratevye.
Nuko.
Kuguruza ngani ku buntu? Naga foto kawe gusa ka passport hamwe na karanga muntu ako nyene ucutangura kugira verisema mu meza atatu idere buri yonso
Yesu mwana uziko nayo bisakagame ngomba kurangura ariko ntigeze ndabemenye
nyarutse rero uguze kone
ahubwo ndagusabye manzi ndindire tugenda ruko meje kuyuguruza
nyarutse amada ndakugira
ngi mene ndagusabye
microfinance hope found Burundi imana igize udukorera bash imana yonyine wo mwijuru urakoze cyane sana bwigere kuronka kamodo kara eh eh raho